kwezi kwa mbere kwa mari kurekure ngo kubera ngo abantu baba basesaguye mu kwezi kwa 12 mugabo nizere yuko mugo muriko muradukurikirana bitabaye uko yamara bikaba byarabaye uko naho ngo wihangane reka ndaguhikaze nongera ndagushimira iki ni kiganiro Monday Superstars mwama mugikurikirana imisi yose ku munsi wa mbere na mandi kumwe na mugenzi wanje mugabo no munsi turaza gukorana yamara alani nubwo amagara atameze neza tubandanya tugusengera turazi uko imana izo bikora umunsi ukurikira tuzoba turi kumwe yarumvise amarira y'abakunzi biwe aranemera yuko ategerezwa kubakorera icyo bashaka uwo ni Natacha ni mu gihe yari yashize ati nsohore iyi meze gute nsohore iyi hayagiza umukenyezi canke nsohore iyi hayagiza igihugu nsohore iyi nina hazimana canke nsohore zazindi zo gusarazi wanje benshi bashiye batora yuko yo sohora indirimbo nina haza imana navyo akaba yabikoze yabikoze uno munsi mu gitondo tariki 17 ukwezi n'ukwa mbere umwaka n'2022 indirimbo yiwe yaciye ayishira ahabona muriko murabona ingene iriko irerekanwa ku ma YouTube ndetse n'abandi bose babandanya baryoherwa ni ndirimbo ije inina haza imana indirimbo ya Natacha tuvuga yuko ni ndirimbo yaje itangaza benshi yaje mu ma surprise abantu benshi batari biteze uno muravye n'inyambaro yari yahinduye ntiyarameze kwa kundi mumenyereye mu ma video yiwiwe ni nyuma ya pakucina ubu naho haje Nushimwe la mu Kristo niko akunda kuyiyita ni ndirimbo yiwe rero muraza kuyikurikirana nga muri iki kiganiro muri description muraza kubona link hama uyirabire nawe ugire cho uyivuzeko ubarikiwe azwi ku izina rya Joshua Facilitator benshi bari bamuzi ku izina rya Sugujay yakoze ibikogwa byinshi cyane cyane mu muziki indundi muri Buja Flavor benshi barakoranye nawe uretse yuko yakoreye no mu gihugu ibiteramo bitari bike yaciye akubitira no mu gihugu cya South Africa akiva muri South Africa gusa ndasubiyemo akiva muri South Africa gusa yaciye akizwa benshi batangura kumubona ati bijya byose nabihevye mu ntahe agenda aravuga ndetse aranagira n'urusengero abantu benshi zabaragendamwo benshi baravuga ati arashobora kubihagarika birashobora guhera mugabo urabona yuko intambwe abishikanye ko imyaka ni myinshi twizere yuko yaciye abifata nk'akazi ni Joshua ubu mu kiganiro yashiye kugirana n'abanditsi n'abamenyesha makuru yaremeje neza yuko ngo umuziki ngo atawuhevye ahubwo agiye gukorana ikintu kinini n'abaririmbyi bose atavanguye mugabo cyo kintu ntiyashimye kukivuga ko ari giki mbega wibaza yuko ari giki agiye gukora indirimbo yiwe yugurura umwaka mu byemeza yuko ibyo kuririmba tabihagaritse niyi yashoboye kurekura ati Nakuabudu Nakuabudu uraza kuyibona ngaha mu kiganiro cyacu muri description hama nawe ugire icyo ubivuzeko ni Joshua ni nyuma yo kumva amajambo hijya nino ku mastati abafanzi bamwe bavuga ibi abandi bakavuga ibi aho tuba turiko turavuga abaririmbyi bacu Satvi na Big Fizzo mugabo utumaze kumva ibyo bintu byose mu nyuma cha twumva igikogwa gishasha mbiga abari strategy bari ko barakoresha kugira babandi baba bashaka ibihuha babandi baba bashaka bumve amajambo y'abantu yuko batumvikana kugira baheze babakurikirane baba bashaka kubyura babandi bakunzi babo yuko hageze bagira basohora ikintu aho your day twaciye tuyibona ni indirimbo iri kwirabica bigacika ngaha nyene mu kiganiro cacu uraza kuyibona muri description indirimbo your day iri kwirakogwa iri kwirakorega umuti iri kwirakurikirwa cyane ndetse mu nyuma yaho tuciye twumva tubona iyindi kavati hangama ni indi ndirimbo igira isohoke ya Big Fizzo mbega baba bashaka baba byure mumenye yuko bagezweho mumenye yuko ibikorwa byabo bigira hoke ibyo rero ni muri bimwe bitera amakenga cyane cyane abakunzi b'umuziki bakuda kuvuga ati bafitanye ibi mu nkebuzo mu kiganiro bakoranye na Indundi Magazine Mugani Desire wenyene yarivugiye yuko atakibazo bafitanye na Satubi naho benshi bashobora kubifata ukundi mbega twitege yuko bagiye kutwereka neza na neza bicaye ahantu hamwe bariko barasangira batwereke neza yuko bya bindi turatwiyumvira yuko atari ibyo. Twizere yuko bazoshora kubikora ndetse tunabifuriza amahoro, tunabifuriza gutera imbere ngo nakarenga uyu muririmbyi ariko arakora bituma Uburundi nabwo nyene bumenyekana. Ni muri aka kanya tuko turavugana Big Fizzo atabarizwa mu gihugu cy'u Burundi ari mu gihugu cy'u Bufaransa. Indirimbo yiwe izoheza isohoka kiri mu Bufaransa cyanke azoba yagarutse. Byose tuzobimenya. Uretse yuko gutanga bitanga umugisha ngo n'Imana ngo iba yabiguhaye kugira ubifashishe babandi batishoboye. Ayo namajambo yavuzwe na Masterland mu gihe yari yifadikanije n'umugwi wiwe inahinduka mu kugenda gufasha abagwayi bamwe mu bagwayi basanzwe bagwariye ngaho ku bitaro bya Rwakarede. Hari tariki 15 ukwezi kwa nzero umwaka wa 2022 yarishikiyeho araheza aratanga ibifungurwa ndetse ivyambagwa munyuma yaho araremesha abagwayi. Mu ijambo ryiwiwe yashoboye gutera akamo uwo wese afise ico afasha kugira agire ico afashije. Uwo mugwi inahinduka ku muziki wiwe ngo uvuziki ngo numuryango mukuru numuryango munini numuryango wiwiwe yamayishimira wamumufasha yateguye ibiteramo ndetse niyari mu mahiganwa niwe muryango yifashisha mu majambo make niwe muryango bamo bariko barakorana ububashwe kubona yuko iyo bakoze igikorwa ciza navyo nyene bishobora kuzana umusaruro mwiza. Nayo kubaririmbyi bagenzi biwe yabateye akamati ya majambo twama turiko turaterana ku mbuga twishurana ibi bituma abantu benshi bashaka kudufata uko bashaka ndetse nababandi tuba dushaka yuko bashigikira umuziki wacu bituma badashaka kushigikira kubera isura tuba twaberetse. Mugabo nyabuna ni munyaruke natwe dukore ibikorwa byiza hama natwe baheze babone yuko tutari babandi barora biyumvira kwa kundi bahora batwiyumvira ko turi abanyarumogi ko turi abantu batagira ico bimariye babone yuko natwe dufise ico tumaze. Kiganiro ni Monday Superstars kibandanya naho tugiye kugisozerera turi muri cha kibanza ciza arena hahandi ushobora gushika ukumva uraruhutse wabushaka igifungurwa yabushaka ibyo kunywa ndetse n'umuziki mwiza ni muri cha kibanza nyene. Mu gusozera rero tubibutse yuko itariki tarahinduka ni tariki itandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 niyo amatora ategekanijwe benshi barahamagarirwa ndetse tunabibutsa yuko ubu hari ko haratangwa amakarata ku buntu kubera uwo wese azoshobore gutora gusa icyo usabwa no kuriha ya mezi 11 hama uheze wandikwe mu bazoshobora gutora. Ivyo rero nizere yuko benshi abaririmbyi ariko barabikora kugira baze batwagwe n'umuntu bitoreye. Ndabibutse yuko ngaho hariko hitoza Kimana Edit, hariko hitoza Bright hama na Cedric Bangi. Aho rero urashobora gutanga ijwi giwawe urindiriye uwo munsi. Mbega wewe wibaza yuko arinde agiye gutwara. Ngaha muri commentaire ndashaka ubimbwire. Katubashimire tubibutsa yuko indirimbo zose twavuze muza kuzisanga ngaha mu kiganiro Your Day ya Satubi ndetse Nushimwe ya Natacha Nakuabudu ya Joshua uraza kwisanga ngaha hama reka jenda gushimire nongera ndakwifuriza amahoro aho uherereye hose ngo umwaka ngutanguye ngo burya ngo ubuhezi rusabwa rero no gukora kugira ushike hahandi ushaka gushika reka ndakwifurize umutekano.